ngiyakubona uyabangena kodwa uhlezi uphuma ungena nex. Ayikho ilebula ongayazi kodwa akwazi ukusolve u-X. Uyabakhotha gqoka ibhathi ezingafani kodwa kuyafana akwazi ukuya phambili. Uzibona u-expensive kodwa uyazikhosta ngokungarejisti. Sukuma uzimele ubhalisele ukuvota manje.